duele la espalda.
Obozigini kanachono imana chukwa gazi gomo onya lumiu nyalo yumi. What am I looking for? Say my God, it don't mess me. He giving me you, giving you me. Obozigini kanachono imana chukwa gazi gomo onya lumiu nyalo yumi. My baby, you know, say you got love for me. I do go. When I call your name, shakara for me. No, 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 no.
Ashinga nae, bafasoni, gwaruka, namwe bashitsi bahire, itugira mahoro. Itugira mahoro n'Imana iyatanga. Imbere yuko hari gikogwa canke amajambo aza kuvugirwa mwa kino kibanza, twagire dusabe umukozi w'Imana adushire mu biganza by'Uhoraho. Karibu umukozi w'Imana Patience.
Uhoraho mwami Imana yacu, turaguhaye icubahiro kuri uyu mugoroba mwiza data, umugoroba uduhaye w'umunezero. Turagushimiye Mana kubw'iyi imiryango ikoraniye hano kuri uyu mugoroba. Ugira umugoroba udasanzwe, ndagushimiye kubw'abasangwa, tugushimiye no kubw'abashyitsi. Mana wazigamye ukarongora, ukabarinda mu nzira zose baciyemo, Mana bakabashitsa amahoro. Turabigushimiye kuko wagize neza. Data turasenze dusengera ikiganiro kigiye kuba hagati y'abavyeyi, hagati y'imiryango ibiri. Turasenze mwami ngo ubashoboze ikiganiro kigende neza, kandi Mana n'umuntu muri kino kibanza wese agubwe neza. Dusengeye mwami ndi tugiye kwihereza, turasenze ngo bidutembe neza, tugubwe neza. Dusengeye umwanya wose tugiye kumara hano, Mana turakwinginze tugire ibihe byiza. Umuntu wese ari hano yumva umunezero, twese hamwe twumve amahoro. Mwami uyu mwanya wose utubere umwanya mwiza, byose bigende neza. Urakoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze, amen. Imana ibahezagire, mwashobora kwicara.
Akana kiwacho Simba, 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 Simba. Yeah, 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 yeah. Uja musinu makigeme, oh, oh, nyeru mubanyi wawe. Uja musinu makigeme, maha, mumeru mubanyi wawe. Jona mutume na vya kubari, hey. Namutumya kubwire ngo kumba kurebira ngo ye, kumba kurebirana ni ye, kumba kurebira ngo ye, kumba kurebirana ni ye. Ujya musi rero, ujya musima, ujya musi nyene, ujya musima, ujya musi rero, ujya musima, ujya musi nyene. Erega sinatumye kigeme gusa, hari n'uwundi twabana ku gatumba. Naramutumye arandayirararengwa,
arandayirararengwa,
naramutumye arandayirararengwa,
arandayirararengwa.
Kana kiwacu basha, aya n'amayaya, turi kumwe. Abashitsi abasangwa, eske ça va, turi kumwe. Si Ujya musire ujya musima ujya musi nyene
ujya musima
ujya musire ujya musima ujya musi nyene
ujya musima
nicaye kumucamaho nicaye kumucamaho nibere mu vyiyumviro akabeho gasongera mu mataha y'inyambo
niyumvira ingene no kubona niyumvira ingene twobonana
Kikemu mheru wangi wawe
Mwiriwa 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 ndatanze mwiriwa mbugu mbugu mbaru gamba guamu gami tamu Jenda wana basitzi basaneza mabere basaneza chani Kwa wana basongo basaneza chani Mukibaza chiza Ama vzei, ama vanyi, ama kunzi Humusu da sanzwe Kwa agia tkiriwa tkiriwa neza Grasha Mwiriwa neza Niwe kiyaga Niriwe ntababonya Umutima nutera Niriwe kiyaga Niriwe mwandanga Ndagize mwiriwe Niwe waraseza mwa kweza nyamwe mwa kwawe mwa vanda mwa dawa Isa waraje kwa mwa Yego mwa 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 mwiriwe mwiriwe Niriwe ntababonya Umutima nutera Niriwe ntababonya Sinumba mahoro Niriwe nababonye Imitima ibitana Umutima kubanka Uri kure gukweta Umutima kwakuta Uri hafi gira Niriwe neza Niriwe kiyago Shazari zigi shoti kwa zamu makoga makoga wakabenga rama bogo bogo mabaru gaga gavida. Girari mimi mimi domane. Abaya mimi ne ay nikira tuku muwa. Tula shanda kupanga karabanga kora kasa zavari varari bonya gawa wakoga makoga kabaga koga mararo vari varari bon. Isa bara shaza bawa kwanza zanya bata bonga bata 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 kinya bata 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 Nasawa mai honda kumanga kuona ganda banda 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 ganda banda 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 kumanga kuri banda kuona banda banda Lisa Lisa
Ihorere itete keri horere Ihorere itete keri numire Ihorere itete keri horere Emisambi mwihigiro simuge Emisambi misambi misambi Rekani giri iwacho misa Iyoza chiye binama misa Iyoza chiya kayogo yogo misa Yara yira higa Yara yira higa Misambi misambi misa Misambi misambi misa Rekani giri iwacho misa Iyoza chiye binama misa Iyoza chiya kayogo yogo misa Yara yira higa Yara yira higa Karire karire yoho Namba karire karire mama we
Namba
karire karire miza we
Namba karire
Chie muba genzi Namba karire ngomburi kiago Namba karire Chie mumi guruka
Namba karire ngomburi miarage
Namba karire karire mama simba
Namba
karire karire miza we
Namba
karire karire mama we Karire karire mwana osenge simbo mugezi
Namba karire
Simbo mugezi mwana mamu simbo nubi
Namba karire
Arigano mwana chunzele karire simbo nubi singe magne
zero Namba karire Namba
karire karire mama we
Namba
karire karire mama we
Namba karire
Chie kutanganika mama
Namba karire Muru mukeke
Namba karire Chie mubitoke
Namba karire Mubura kasongo
Namba karire karire mama we Ramba karire mwana osenge simbo mugezi
Ramba karire
Simbi manga mwana mama sugari bo Simba 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 simba
Ramba karire
Simbi manga mwana mama
Ramba karire
Ramba karire mwana mama mwana osenge
Ramba karire
Erega mugiye tuzana gasenge shona nengwa gira gira
simbo
Karire karire mama we
Ramba
karire karire yo
Ramba
karire karire mama we
Ramba
karire karire mama we karire tie mu bagenzi
karire nkumburi kiyagora mba karire
tie mu miguruka
karire nkumburi biharagera
mba karire mba karire mwana wa senge simba
mba karire
simba 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 simba
mba karire
simba mugezi simba simba mugezi
mba karire
Ramba mwana wa mama mwana wose
Ramba
karire karire mama we
Ramba
karire karire yo Urubutsima wacu Abukenya turazunguruka Burundi Tugenda mu Buyogoma Tugenda mu Kumaso Mu Buragane Kimiro Mu Bugamba mu Bugesera Hose turashika Aya n'abagawa Abari b'abakobwa bakobwa inka bagakobwa mararo mwambaye intambwe Higo 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 Yosh Kiyosa ndakumwa nkana banakubona nkama muri gwa 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 bintsa mu asaza babe Isa yo bira wachabana mana baba mana mata mana hiko na mata mana nikaga ja mata za ka ja ja ba Isa tari tiki sota tiki na tsa na bagata ba kwa tabu Yosa higo 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 oh Isa wala mai ngwa za za kwibuka na kwibuka na kwisomere na mai ngwa Isa Isa Yo mata na mana mata ba tsiba ka tsiba ka mamuri gwa 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 mana mana Cha Higo 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 Yash Kiras Yerufuku kwangana Yerufuku kwangana Yewe naragowe Aunchi barabuma Uri ntare wa mbere Nara senge ye, iye gusaba umugeni, ubatsa ko baramunyima, urumva ngendera, jewe naragowe, awuciye baraguma.
Ubatsa no muhingamo, twari turamutse dukoranira hamwe, turaba ibyirima impeshi ko bigiye kugenda, ingene tuzoteragira kabuto kibiharage niho mu rugo kwa mutama wabona abashitsi abashitsi baje bashajije baberewe bashishiriye natwe mu mico yacu turaheza turabakira turabashikisha turongera turabaha icicaro none rero mutama nubwo twari turiko turaraba uko umwimbi w'ibigori wagenze kongera turaba n'ivyimpeshi aba bashitsi baje bashajije bashishiriye hari baba bakiriye kwabazimanye none gamuta washaka mushike mubashikishe mwongere mubaze kibagenza jambo bazindukanye no munsi mu baraheza bari bashikirize Nuko rero mutama karibu.
Tugira Kristo. Tugira Kristo. Bamena mbere no tangura gushima no tangura gushima. Itariki 9 ukwezi kwa kabiri kwashe ngaha twese turi bazima dukomere imishe imana hanyuma cyo itariki nayo ndayizi hari umwe wacu yagiye gutembera ahura n'umutama yaje kunsaba inka nyabuna mwene wacu burya rero itariki 9 ukwezi kwa kabiri se yambwiye yuko azokugendera ati kandi witegure bikomeye yiteguye cyo namubwiye namubwiye nti bo nukuri nta ngorane urubanza nirwumfasha kandi kamanda muhaye ijambo ngira abo barayazi akaje mu barayazi ntazi tugire Kristo
muvyeyi databuja ukaba nyenirembo na nyenirabwa n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa mugabekazi wacu mwebwe mugabe inkoko n'inkomoko nawe mwunganira mujyango wacu banyakubahwa nshuti bavandimwe twagendeye namwe twagendanye banyakubahwa ndongozi mu bisata bitandukanye by'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nshuti bavandimwe bagabo bashinga ntahe bahuza bafasoni gwaruka nitugira amahoro tugira amahoro n'Imana yatanga nyakubahwa muvyeyi mwiza munkundire ubwa mbere mbanze nce bugufi sindabahagaze hejuru ariko utaza umukunza mukundiye ni wowe wenyene amuramutsa yicaye ndabakengurukire cyane kuri iryo kaze ricishije make muducishijemo emwe gaye nari kugira nti nta yandi no kongera kuvuga kuko muyaciye ku masonga mutadusonze muvuga musongora ariko rero jewe kubera ko mbaze kubona muri kano kanya maze hano ibitari bike muce munkundira nibiza kugukoroha gose ko ndabiyaga muri make ngomba mbanze nkenguruke muvyeyi mwiza ndabakengurukire ubwa mbere kuri uyu mudiho w'ingoma kuri aba batimbo mwatwakirije nabonye inkinzo ati nta gisubira kunkingira kanatsinda murankingururiye nabonye icumu temwa nta gucurika ibintu mukanya ducura mararo nabonye ijya nkiranya makwa kwikiriza nabonye zijya bishikizo temwe baradusikishije ndabona ajya mashako nshaka guhaguruka ariko namwe murabizi ku imyaka imara umugabo itamubariye aha ivyo gutamba nkabajya sinkibibaje nari kuyihagarikira ku mukondo wayo nanze nkayidigadigicahi nyawayo ifise umuhindo mwiza sivyo gusa nkenguruka ndagukengurukiye no kuri bajya bigeme nabonye bakiri bato batamba nk'intamba kwijuru nabonye babanga amaboko yabo nk'amagaba atanta bigaba birimo ndagabana muvyeyi mwiza ivyo gukengurukira ngaha sino bivuga ngo ndabimare ariko ndakengurutse n'icicaro ndakengurutse n'uyu mutobe mwiza na wumvise namenye ko ari uw'abatato by'isoko ndawukengurutse kuva ku mwonga guca ku rutoke no gushika ku mubindi ariko ikindi nkenguruka cyane nyakubahwa muvyeyi mwiza ni iryo jambo riciye make ritumye ntekana kanatsinda nari natekeye kandi nari nanatekereje muti irisango mwari muri izi ni koko turasanganywe haraciye iminsi kandi si mike woshaka yoyigira n'imyaka ariko kwitaduteye imyaka ntitwaname reka manze ndabifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024 kanatsinda na jugitangura muvyeyi mwiza niba nkinguruke ndabe mu nyonga zawe kanatsinda wamenye ariko kandi sinze ngo mumenyere nze ngo mumenyere ibingoye aho mperukira aha emwe habaye nyamucamwo nigo rugira nabi ntimwibaze ngo nasumiye kure warancakamiye manza ndateba ubundi ho murabizi ko babo atavyo guteba turi babitebutse muvyeyi mwiza aho rero mperukira ngaha naze ntaka ntakamba ndaje kubasaba irembo ko mwari impaye ndaheza ndarikenguruka murazi ko nari nababwiye ko atari ryo kuzoza ndabarembera ariko ari ryo kuzoza kubafasha kurembera hageze none nkako naje neza numvise ngo muri ko mwitegurira kurimira impeshi naragize nti nzoheza ndaricishe mwingata kandi nzobanje ndumusavyi ngira nico gituma mutagize muti ni widondore ariko kuberako nama ngomba kubiherako nubu ndi rurimi nze ndumusavyi nuruka kumutware Pascal Njambika emwe yari yaratubikiye kandi nubu twehema hema kuriwe ati none duga kwijambo ko mutiriwe muragira ngo vuga iki kugenza singomba kugenza umugongo muvyeyi mwiza naragabanye irembo ndarikenguruka uyu munsi sinje gusaba inka ariko kubera ko imuramvye batarambirwa mubaye muzifise muraza kuzinyuhirira nje nsaba nyina w'inka nje nsaba wa mundi akukaga kubura muvyeyi mwiza naho nshaje singomba gusabye ibisabo ndazaho muvyagurukira mugira ngo uramwisabira oya habe namba ndamusabira umuhungu wa databuja we yari ihunguye ntahunguru kamvye nari no muri ya misore bavuga ngo niyo umusonga rimwe na rimwe isokera gusobeka no gusorora ibyo gusongora imbago toyibaza ndazi rero muvyeyi mwiza ibibera umusavyi abaye mutangumije kukabaje nde kandi ndazi murabizira jewe ubwanje ndazi gusobanya ndi kumwe n'abavyeyi bacemera ibanga barazwe baramfasha gukuka no gukubura reka ndi kumwe n'abakiri bato bibaye ibyo gusimbana imibindi ku mugezi ndazi ko nabo nyene bahatambuka giza muvyeyi mwiza ndabazi kanatsinda ndabazirikanye iminsi nawe bateze ibiganza ngo mukubiteko nta n'uwo basavye ngo asarare aha rero handi hato nduwo gukura ubwatsi mbaye ndabangira iryo jambo nimwaringemera kwibango nanje ndarigema kwibanga mbaye ndabangira nitugira amahoro
nyakubahwa we wajurongo izo ngabo turumvise ijambo udushikirije muri uno mwanya mukuru wanje yaguha icicaro turabaza Imana araguha karibu kanatsinda twari tukuzi haraheze igihe udusanze hariya ku mutobotobo turayaga usanze ku gatumba utuganyira ufise amarira menshi ko hariho umuhungu wawe ikirambi cyananiye atakiryama ngo asinzire udusaba ubumwe bwo umwe turabuguha turasangira igitoke cyariho turasangira umutobe wariho uraryoherwa turasezerana jewe kwe twari twarasezeranye ko ikizokugora naje kizoba kingoye nagira ngo waroje ko nyifuriza umwaka mwiza nyine nk'uko ubikotse ishishiro naribonye nibaza yuko waje kunyifuriza umwaka mwiza nabwa umwe bw'abarundi nyene ko nabwo nyene ntandwe irahera tuvuye mu bw'abarundi rero mushinga ntahe igihe twari hajya nta miryango nkitwa ari dufise ariko mugabo nta byo gusaba abagene twavuganye wambwiye ko kizokugora nzogufasha naje kizokugora kizongora uzomfasha umwe turabuhana none ijambo ryo gusaba umugeni rigarutse gute uno munsi nyishuro tugira amahoro
sangwa amahoro muvyeyi mwiza ayo mahoro ndanse kuyagira amahorerane uko mugize muti ishura kandi inshuti bavandimwe twagendanye nimwibaze ngo habarampanirana ariko ndazi barampa muti turazi nanye ati twaremeranije kwibibagoye bizoba bitugoye munageretse ko muti waje utakutakamba utakambira umuhungu wanyu ikirambi cyananiwe none kumuvyeyi asa n'uwundi aho nawe ntiwohangemera ibanga sukunanirana oya habe namba nukugera mu bigero nico gituma ari twebwe twahateye umugero umwe kandi aha ntimwibaze ngo tuva hafi naho mwebwe mwagabanye kuva kare umugwa mukuru wa cami na twebwe iruhande yacu mbere ubuho twaraye dutewe iteka kabiri umugwa mukuru w'ubutunzi barawutwegereje natwe tubamwo tuti muvyeyi murabivuze neza ati byo gusaba abageni ntabyo twavuganye nuko twari twazirikanye tukagiraho tuzirikira twarumvise kwabi wanyu batigemura nico gituma byadusabye kwigemagema konone umwiza akugirira kabiri ko mwampaye irembo mukanyakira neza nubu muraheva munanigwe n'ivyo abageni nkundira muvyeyi mwiza munsabisha mbere yo ngira nti mubanze muvuge mumbwire ngira ivyo bisabisha nari guhera ku cinyinjizo naca kuri dawa twese nashika kuri ndemeye mwanyemereye naca mpereza n'ico gukenguruka nitugira amahoro
nyakubaha we waje urongoye izo ngabo numva kumengo waje ushimitse mugabo nagira ndakubwira ikintu kimwe aho waheruka hariya warabonye abana bari kubara guseriva niwo n'ubu bari kubara guseriva nga nta muntu n'umwe aragera kuja mu rugo uwo kuvuga uwo no vuga ngo iyo bageze kuja mu rugo ahejeje imaniti akaba ari uwabonye ari umubanyi ndakubarize mu babanyi none nubona ko umuryango ndawufise umuryango ndawufise ndakubarize mu babanyi nayo jewe abo ntunze abo ni mu nzu nta uragera kuja mu rugo dufise n'abanyeshuri rero jewe ukavuga ati ndakubarize mu babanyi naho nyene bega reka reka batonde umurongo baze kwa nibaza yuko tabasaba umugeni atabonye hanyuma n'uwo muntu waheza kurabira
sangwa amahoro muvyeyi mwiza uwo musangiza jambo wacu nashake abarababangira ko ngombwa kwanzira kukaniriza abo nsaba niramuka ndamugabanye azoba ari umukazana ubaye bareka kumuvuga mu izina sinomuhanga n'amaso none rero reka gutuma ngenza kubiri n'umugenzo nibareke kunyereka abo kugira ngo bahave bagira ngo bariko baranzirukaniriza niyo yoramuka akaje araza ari umunyamwitwikiro mutamutwikuruye sinzomuraba mu maso
mushinga ntawe waje uganira urugo uja gusaba uru rugo rusanzwe runagaba wanabyivugiye nawe turagaba mukana uko atacu dufite tukutuba none tukubwiye ko uwo mwana twabonye kuri umuvyeyi nawe none umwana yahora muri secondaire ntabaragira gukankamigwa umuntu agiye mu rugo nawe arabwa na benshi abagiye mu bandi mu muryango atamenyereye kandi wohoho ndabona yuko naho sana gusumba turiko turababana nibaza ko atari w'umwisabira nkundira rero mbaze umuryango kende kukugabira ko je wanteye ikigongo cyane gose ngene wasara ugasarara nibanyemerera hanyuma dawe ikindi kibazo kibazo cyambere maza kuguha nuko ubanza kundirimbira nkumva ko umwanda wanje atazomberwa nabe kuko iwacu turaririmba ni ku kigabiro cy'abantu habe n'abamenya kuririmba neza nkumva na wa muhungu waraze kuririmba ndaheza ndakugabire hanyuma ibindi navyo wambwiye ko mabwirizwa yazi ayo mabwirizwa kuyazi uratudondagura rese ko ari 10 nitwumva yazi neza ikibazo gitoye n'umujyango turaheza tukugaburire tugira amahoro
muranakunda mubimenye mubimenyere ayo mashimuze murayongereza kuko murumva ko ari yagira nshikane jewe muvyeyi mwiza byarananiye kwihisha yongiza akanyamuneza kama gasese kara kumunwa ndahimbawe cyane ko mutanguye kugira muti ubu rero tuve mu by'amajambo tuje mu by'ibibazo muvuze amabwirizwa kwasandwa ari 10 jewe ndayabarira ku ntoke kandi vise nkizo nyene zisandwa ari 10 aranzeza gucumura no gucurika ibintu ndazimukanya murancurira mararo ibyo kuririmba nari narabimenye kera izwi ritarajamwo agasararo ariko ubuno ririmba mwogize muti ntaririmba ariko arakoreshwa iki rya kane kandi je naririmba mu muziki mwiza w'indoro witi mama yaranyigishije kuvuga ihoza abana ariko mu nkundira sindirimbe nivugira amazina kuko yoyo atazimiza abakobwa databuca ngabira maza imbabazi mbabata muyonga rega sinzoyibaga nzoyibangurira nzoyishikana mu bwatsi bwiza kandi nimwe nzokokorera hambere none uvuza amazina araheza yongera nanigwe no kuririmba ati nakurabye nubwo tutangana kandi ntituzofatunganye oya habe namba muzokwama munsumba muri hefo muzonsumba mwigiwe haruguru muzorohishiriza ati si wowe umwisabira nabivuze emwe ubusaza nabuvuze kareti burya imyaka iramara umugabo itamubariye ndabusanganywe subwo mwirirwa muranyomekerera ko narinzi kera gusimbiza kandi nari umwungere mwiza izo mvugiye amazina narinzi no kuzihamagara mu mazina kandi ariko ubu byarananiye wosabira twagendanye nari navuze nti ntari muri ya misore isohokera gusobeka no gusorora eka ndababwiza ukuri sigatinya shengero ngo ndeke kumusengerana naze ngahi bwami oya habe namba yo mu nkundira nkamuvyagurutse kuko twamubwiye tuti igihe cyose uzobona tuko tuyagana abo tugomba kungana tutankana aturazoherere ruhande wumva amaganirwa meza nari kumubangukisha ariko urumva ko bitanguye kuba ivy'ibibazo naho no kwigira Yosefu mubaji reka manze mbangire nze ndaduga kuri ivyo bibazo namwe bavyeyi beza nabonye abashinga ntaye bagivise ntaye umugumya nabonye nabo bafasoni bacemera iryo banga ryo kurera muraza murangumiriza murabona ukuboko ntigushika hiyo yo nibera hafi ya data buza nari kumwidigadigira nkamwongorera mu gutwi ndazi no gukuya kuya nkoreshize nkasimba na makuyano yari guhava nyemerera kare ariko mwebwe mumunyegereye muraza muramumbwirira muti erego jya ntiyaje kwirwa kukabaje nde kandi mumbangukire yagize ati ntamenyeye gukankamigwa none murumva ko biza kuba ngombwa kwijwa inzanda rimanura kwari jewe murezi nigira ubudakankama kugira ngo databuza ntibaze ngo tuzosumira waduhaye ariko rero niritashikiyo murari nsamira hafi muri nshikanire nitugira amahoro
mushinga ntahe nabajije umujyango umujyango wabwiye tugusabishe hariho inakuru ngaha yavyemeye niwe afata ijambo rya nyuma yatwemereye nyokuru hajya ko tugusabishe ariko imbere ko tugusabishe protocole iri hano duhuwe umuhungu wawe tumwicisha uciteka tugusabishe tumubona
Renguka gitugu kidasumbizose. Renguka mukondo dakondoka ururaga umugabe kazi wacu navuze ko agaba inkoko n'inkomoko ahi wacu nta numwe arigera mugera inkokora kirazira nguyo rero niwe twagize tuti wowe kukibasha urazura simba n'ibitota hahe ntuze wikinga imitoto aturazi ko nk'ubu muri iyi mvura y'impeshi iyitose itotesha abayiri munsi namye nyaga iby'amacumu niboneye hano nawe nyine murabibona ko ayabangukana ariko rero rijya si ryo gucumita nabivuze nico gituma ridacurama kuko n'ibyo gucura amararo nitugira amahoro
mushinga ntahe wajugana ururugo tugize umwanya mwiza rero iyo ko twereka yuko uri umusavyi nabonye ko kuze kanatsinda urazi gikura umukobwa mu rugo hanyuma tese turabe ko ari za nka dutunga nibaza ko cyagiye waheruka ari warabonye mbara dutunga haba ndi wasanga nitwasanga atari dutunga twahe tukubwire tugira amahoro
sangwa amahoro muvyeyi mwiza ari navuze nti ubu sinsubira kuvuga no hava nsanga ndiko ndivugiriza mugwanyu kandi namenye ko ari ubwo guhundi mugabo nza ndunga mujyo mumpaye kanatsinda muri ko murahanduza ati urazi ibikuru umukobwa mu rugo ati raba ko ari inka dutunga m kugira ngo mumenye kwizo ntashobora kuzihusha uko nabivuze ko kera umwuga natoranye wari wo kuragira buryo nkamenya gucagura imvyeyi mu masasi nkamenya gucagura amabuguma mu mashuri nkamenya no guheza imikurira kuko yoyo itakare n'amazina yazo ndayazi uhereye ku mambagwa yazo hari nyambo hari nyaruguru zozo zigira magufi akaba intenderi zifisa yaje imbere akaba ayahetamye aregarega zikitwa indegareke ufatiye ku bikogwa zikora notangura bihoga idahogora kuko ihoza abana iyikamwe menshi ufatiye kukungene zisa harakagajo n'agahiza naho ushaka tugakubitira mu mahanga kuko aha ntituri bake hari nabo twatumye kwishwi aha hari habagerereye ku mugabane wa Amerika barazi rero uretse jewe ko icongereza cyananiye ni cyananiriye ikindi sokuru yarigeze kunyagira ati inama yiberere iheze baratubajije bati tubazanira bongereza canke tubagumanirize ababiriki bato yabongereza ntimubazane bo baje kongereza ikibi mu kindi aho bavuga ikimoko ncamba ndaheteye kuzosubira gucisha icongereza mukana ariko agafaransa koko kubera ko kaza n'agafaranga yemwe ndakazi naho yobaye ari ama free zone mubaye musatse free zone canke mugashaka sayiware turazibakubitira rero sinigira umwegetsi ngo bave bagira ngo wavuze imizinga wobegwa kuzana ubuki nibambangukire bazana ayo mashikanwa yose amwe na dondagura inka y'inkwano iri imbere ya nkoni yo kwegenyeza umukomezwa irahari ariko umusurusuru wo gusanasana ikigoma cyahezwe ndondera nawe bikije bajya bakiri bato uko nanse kuwicurika mu nda ngo mpave ndawiyitirira nsange nawe ugize umweko yakubahwa muvyeyi mwiza nagize ati singomba kwigira umuvumbi ngo nemere ubuki ntariko ndegeka none rero sinavuze iby'imizinga gusa murabona ndatanguye kuzingurura mu byaguruke mu ntizi ibiganza byanyu aba bavyeyi bamfashe gushikana ibyo twemeye
Ku kuvurya munsi no kuna kuvurya munsi twahuye nimbari kintu umuntu yifuza kagisaba imana nashimitse nukuronka umufasha mutegarukori musangira kabisi nagahiye mahiko no mu marishwa akwaga sauti yamja ubumwe bukabandanya inka muntu yanjye inyitegira amaye kimwe bisoma usinga nawe usoma sima imana yakumaye ngo twibanire kimwe bisoma usinga nawe usoma sima imana yakumaye ngo twibanire twateye imbuto y'urukundo imana itukize umwe urukundo rutabaye imfa gusa na numa zo dutandukanya uri mwiza kitwa mwiza unutira mbese bose shimukora kisa mutima mwiza mwana warezwe neza ufise iyo uva ufise iyo ujya reka twubake rugume zo gukunda ibihe byose cyemwe musoma simimana yakumaye ngo twibanire kimusoma shinga nawe musoma simimana yakumaye ngo twibanire kimusoma Tira benza mose Shukuri kisa mutima mwisa Mwana waresu neza Ufisi ufa, ufisi uja Rekatuluwa kerukume Tungu kunda ibi yefyo setewe musoma Tewe musoma Usinga nae musoma Simi mana Kakuma ingo tkiva nire Tewe musoma
Mushinga ntahe wajurongoye izo ngo mwagendanye nabonye kuri umusabyi koko waraperereje naho dakora mu iperereza uramenya amabara dutungi wacu twazasamise twasanze zifise namenyo yo hepfo kuko inkifise amenyo ruguru abaragasema kuko watuzaniye agasema mu rugi wacu kandi natwe turagasema rero nagomba kukubwira yuko umuryango wanje ukoranye n'umuryango wawe ukoranye ko tukugabiye bafa gufasha bagukuza ubwatsi mugahara kandi kajambo tukugabiye uruhande rumwe tugabiye wese kana tukugabiye ntugenda ujanye kuko hari amategeko y'umuntu avuye akavanga akaje mu yindi komine uramwandikisha hari namakaye hayo kaye domenage nimba utarayigura rengo z'umwandikishe urabori ibangikanya amafaranga yo kwirondera hama ikindi naco nzoheza ni wawe heje kwitunganya uzoheza ubyo bwanane bwarateye imbere uzoheza intera kama ndagushe umushikiriza azoyigushikiriza hanyuma bisigaye bakutereke some nanabanye ko baturagaye kuko nabona yuko nurya muntu wawe kiraro kitamanuka bamurabire hanyuma heza twenge mu bandi mbona yambaye nyambara bami kuko agiye murambye acika umwami nawe nyene karibure dusangire bagukuza ubwatsi basubire bagukomera amashi kuko uri umusavye nyakuri murakoze cyane
ijambo ryo kugabana riremesha umutima sabe mbere n'ubu ntitwongere kurambirwa dukome mu biganza ikimenyetso cyo gukura ubwatsi ariko rero ibyo kugabana najyumvise kandi nta namakenga nari nigeze ngira nta n'umutima usimba kuko naho mwagize ngo sinkorere iperereza ni koko nari namenye kwaha iwanyu hari abakenguza amateka bajeje gukenguza bakaraba ivyaje narijya biba bije bitekeye bagaheza mbere bakandika no mu bitabo by'umuryango bitabura urwanko amateka y'ababatembereye nta makenga rero nari nigeze ngira nari nababonye ndabashima ntibari kureka gushima nabi byo nsikirije ariko akomusize ko niko kansikuye ngo turemeye kubagabira ati kandi tubagabye uruhande tugumana urundi iryo naryo nyenda rikengurutse kuko nabivuze ko umuvyeyi asa n'uwundi ntawo kwigira rero yisangiza kurera kandi twese turerera uburundi harako mwongeye ko kampimbaye ariko nikahaswe kahaswe no kumpimbura ngo ntimugenda mu mujanye none ko nabivuze ni mpamba maza y'imbabazi mbabata mu yonga ndayizabukane ibyo kutajana navyo bivuye hehe neraguje ndabaza abo turi kumwe ati mbega n'igiki gitumye databuza angabira akongera kagabuza bambwiye bati nikade nyene yunze ko ati wumvise ko tubwirizwa gutegura abashinzwe intwaro nari nagize nti ndabona byagenze gute ko iyo ntwaro y'ubu mu Burundi yegeye abene gihugu ngo tuze tutari kumwe na mustane ndaraba ndagira nti none ga yemwe mwohava mugira ngo twimaramaje tubura n'umukuru w'umutumba ariko baramwiye bati ibitabo byo kwandikamwo ingo n'imiryango bibikwa kwa mustante none ngo arikategura ibikorwa rusange ivyejo aha rero nababwiye bamungumirize hafi bamumbarize isangaza kuduha hari ikindi nabajije tuhava kimbera intambamyi barambwira baterega uzoca n'imbere y'abaserukira imana kugira ngo batange umuhezagiro w'ubumwe mwunze ndaheza ndavuga nti none abo bobo ku imana yaduteye iteka ikadusangiza umuryango n'abenerewi katurobanuza amavuta wowe uramwuhezagira nawe rero ngo banyawayo ngo nibake ngo mugabo ngo umurima ukaba munini n'abo dufise ngo bubacuramye ku mavi basaba ngo iri joro rize kugenda neza narijya rigira ritangure muti rero terama ndakuzimane ati bakurabire byiza ati nujya mwagendanye nawe nyene bamurabire emwe naho nokabaye umugabo gito nta mugabo yohava yankumwuhiro ariko rero haragahaza sinogira ngo mama niwe yansonze kuko yagize ati ukaramu kugeze mu bigero ugasohoka ugatanguza umuhungu emwe wamenga arameza agiye kuko burya ngo n'uza gutera uburezi arabwibanza yabaye nyawayo atugakurikiza umukobwa naho wamenga aravumeye kuko vyagenze uko nyene atuze wamerero wibuka wakurire ku rutaro ariko wemerurire ku rutoke none ga muvyeyi ko twemeranije ko umuvyeyi asa n'uwundi ukaba wagize ngo nibarabiruriye eheraba n'igikamanka bamuhaye ntikiramanuka ntimwibaze ngo yarabaye sinunguruzana nigwa no kubirura oya habe namba canke ngo muhave mugira ngo yagamurukiye rya jambo ry'umukuru w'igihugu wagira ati umunwa wose ugira icujya ngo mwibaze hajya ngo yaje atekeye intete niza ariko arahekenye oya habe namba nuko yagize ati aba bagabo bagiye baraganira kandi koko bariko baterera babyuzuza atari mugabo jewe ntibaranyuzuriza ntiyananiwe no kumwenyura wanashaka no gutwenga yo twenza kuko aracyafisa yakwiye jewe mperuka kuyabona aracyari 38 kandi samabwena namajigara yafisa nawo nagomba kumutuma gutwenga igitabura munwa ngo muhebe mubone nayo majigo oya nuko hari hagahaze rero muvyeyi mwiza navyemeye jewe ngomba mbika isoni ariko mutuzirukanirize abaye ari hafi jewe nabivuze ko ntashobora kubahuka kumuraba mu maso ngomba nce bugufi nuname ndabivuze mbika isoni ariko turabe kuwacu yotwenga bibaye ngombwa ndazi ko ari bikogwa uko atigeza ba maboko ntenderi muhogo mpamire ashobora kuba yasimbye kumwonga gusimba numubindi kugira ngo abazicuye bihungure kumaguru emwe turafise abakiri bato hano turashobora kubanguka tukamwakiriwe mubindi nawe usavye hasi hanyuma ariko tukaraba ko twogira akanyamuneza ndemeye ndabisubiyemwo singena ndamujanye kana sinatugiye no gucicarire cyiza nitugira amahoro
mwana nibikogwa burya ntari hano hafi mugabo uhinga bwa none bwarateye imbere wende umvise ko ufise amakenga amakenga nayo umvise ko yafise mu ijambo wigeze gucisha muvuga yuko sagi haje gusaba umugene ngo bamushingiye igiti twenda kusiko tukubwira twe turabana b'Imana amikindi naco numvise ko umusomyi wa Bibiliya Yakobo yagiye gusaba umugeni kwa Labani hanyuma bamuhopfu ijisho ibambewe twebwe tuza kuguha umugeni akwiye ikimenyetso ngira ndaguhe ry'umusore wawe niyamubona uraza kubona amwenyuye kandi hari n'ikintu uza gukora wabuze ngo ntuza kuraba uratuma ukurabira hanyuma araheza kugirwara ati bwa bundi bya bindi byabaye rero reka tumutume ku mwana ari hafi hanyuma aheze bamuzane muheze muramukanye tugira amahoro
arajeura arajababyeyi bafite impundu arajabamuzi tumuhaye hora araje umurundu mugira namba n'umwe burundi bukeneye hora
arajeura
arajehora
Arajehora
mumubone hora
Arajehora Ndamuze nk'Burundi wuranderera
Goma ikigwanda
Ndamuze nk'Burundi wuranderera
Goma ikigwanda
Ndamuze nyene munerekere mutanerekeye ndamubambure ndamutwari yo benerekera
narambigwa nguyo
Goma ikigwanda
muzenye Goma
ndamuzanye ndamuzanye ni munerekere mutanerekeye ndamubambure ndamutwari yo banerekera ntarambigwa nguyo ndamuzanye Burundi wuranderera ndamuzanye Burundi wuranderera ndamuzanye araberewe muranderera ndamuzanye muri vya bigo vyose bukwe na inabukwe bishashimike kani mikangara nguyo
goma ikigwanda
muzanye Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye ni mwiza mamuranderera
goma ikigwanda
muzanye araberewe muranderera
goma
ndamuzanye n'umwana umwe yarakurikiwe atakurikiwe ibyo nimumbaze murabibaza wa mureshi yakurangira kandangira nguyo
goma ikigwanda
muzanye Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye Burundi we muranderera
goma ikigwanda
muzanye ni wa murondo yaruze neza na gasabisho none namwe murabikora uko nguyo
goma ikigwanda
muzanye Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye araberewe muranderera
goma ikigwanda
muzanye asa neza muranderera
goma ikigwanda
muzanye yacenga neza muranderera
goma ikigwanda muzanye
ni mwiza mamuranderera
goma ikigwanda
muzanye yaragwaniwe na bamwe batatu n'uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu aramusimbanye nguyo
goma ikigwanda muzanye
Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye araberewe muranderera
goma ikigwanda
muzanye ni munerekere
mutanerekeye ndamubambure ndamujani yo banerekera nkarambigwa nguyo
goma ikigwanda muzanye Burundi wuranderera
goma ikigwanda muzanye
Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye araberewe muranderera
goma ikigwanda
ndamuzanye muri vya bigo vyose bukwe na inabukwe bishashimike kandi mikangara nguyo
goma ikigwanda
muzanye Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye ni mwiza mamuranderera
goma ikigwanda
muzanye Burundi wuranderera
goma ikigwanda
muzanye arabibaza wa mureshi yakurangira kanda ndangira nguyo
goma ikigwanda
muzanye Burundi wuranderera
ndamuzanye
Burundi wuranderera
yego rugamba rugomero rukagenda hiyo rukaza rukagenda yego rugomero rugonda bukunda kumuhora ndabumva nkogura
je namubonye avuye kuvoma ndamugomwa je namubonye avuye gusenya ndamushima nanje nti
uri mwiza
Si yego uri mwiza usa neza uri mwiza je namubonye avuye gusenya ndamuvoma je namubonye avuye gusenya ndamushima
uri mwiza kandi uri mwiza usa neza dina uri mwiza
reka mbabwire ibyiza by'uwo adinete reka mbabwire ibyiza by'uwo adinete Adinete n'umurundi kazi amurundi kazi n'umurundi kazi w'uburundi bwa nyaburunga yego uri mwiza
dina uri mwiza
yego usa neza
dina uri mwiza
reka mbabwire ubwiza bw'uwo adinete reka mbabwire ubwiza by'uyo adinete adinete afite kunyombyi akagenda gena mama arahundura umwe
agiye kuvoma
yava kuvoma mama yava gusenya ma agashira inkono yewe ku ziko
agakuba
akajya gukutsa ikivimo agatangara
arakubura agakuba akajya gukutsa ikivimo agatangara uri mwiza dina uri mwiza
usa neza
dina uri mwiza
reka mbabwire ibyiza by'uyo mwigeme
reka
mbabwire ibyiza by'uyo mwigeme uyo mwigeme adineti atagenda mama akagenda mama akagenda mama reka mbabwire ibyiza by'uyo mwigeme reka mbabwire ibyiza
tubarire
reka mbabwire ibyiza by'uwo
mwigeme
uyo mwigeme apfuka inyombyi akagenda agenda mama arahunze me
agiye kuvoma
yava kuvoma mama
akaja gusenya
yava gusenya we
akaja kuraura
agashira inkono yewe kutiko
arakubura gakuba akaja gukutika ivi bagatangara arakubura gakuba akaja gukutika ivi bagatangara uri mwiza dina uri mwiza tsaneza dina uri mwiza
Yafuye gusenga ndamushima Sena mubonye yafuye gusenga ndamukonga nanje nti
Uri mwiza dine turi mwiza Usa neza dine uri mwiza
Sena mubonye yafuye gusenga ndamushima Sena mubonye yafuye kuvoma ndamukonga nanje nti
Uri mwiza dine turi mwiza Usa neza dine uri mwiza
Sikara badukakana sitema ntereke
Nikoya kamugabo
Sikara badukakana sitema ntereke
bazo
iyo firi zinyambo
ngana bungere bazo
iyo firi zinyambo
ahorero ma
iyo firi zinyambo
ahorero ma
iyo firi zinyambo
akaranga yo
akaranga kuburunda akaranga kuburunda iyo firi zinyarongo rwamaza iyo firi zinyambo
aho no kutugura ibintu bibacu Godengwe yuma, godengwe mwana wa mama, godengwe mwana wa senge, godengwe mukuru tamba, godengwe tura simba, godengwe tukibuna, godengwe simba ndabi, hama mama tuenga ndore, otuenga ndore, hama mama sebe ndabi, godengwe yuma, godengwe mwana wa mama, godengwe mwana wa senge, godengwe mukuru tamba, godengwe turibuna, hama mama tuenga tuenga, godengwe sebe ndabi, hama mama tuenga ndore, otuenga ndore, hama mama simba ndore, o simba ndore, hama mama tuenga ndore, godengwe yuma. Godengwe mwana wa senge, godengwe mukuru tamba, godengwe tura simba, hama mama tukivuna, godengwe simba ndawe, simba ndo. Ubu kama niwe masaba sizomuheba, niwe buzima unashira sizomuheba, mama yo. Sizomuheba, mama, unauzomuheba, oje sizomuheba, mama. Simba, no go dengwe, simba, no go dengwe, simba, no go dengwe yuhuma, go dengwe mwana wa mama, go dengwe mwana wa senge, go dengwe tura tamba, hama mama tukivuna, go dengwe simba ndawe, hama mama tenga ndawe, go dengwe kiri kuvyuma,
go dengwe
ndawe,
go dengwe
sebendo, ubu kama niwe masaba simuheba,
ubara muyaga sizomuheba,
niwe buzima bunashira sizomuheba, mama yo.
Reka tumurerure ari nabi wabo
ari nabi wabo bazomurerura
reka tumurerure
ari nabi wabo ari nabi wabo bazomutambisha
reka tumurerure ari nabi wabo
ari nabi wabo bazomurerura
reka tumurerure ari nabi wabo
ari nabi wabo bazomurerura ma
reka tumurerure ari nabi wabo
ari nabi wabo bazomurerura
reka tumurerure ari nabi wabo
ari nabi wabo amaso ntabirabi timurwa
reka tumurerure ari nabi wabo
onugo dengwe simba onugo dengwe simba onugo dengwe
simba onugo dengwe
simba onugo dengwe simba onugo dengwe
onugo dengwe
onugo dengwe
onugo dengwe
onugo dengwe
onugo dengwe
onugo dengwe yuhuma
onugo dengwe
mwana wa mama
onugo dengwe
mwana wa senge
onugo dengwe
pura simba
kwa
mama tukivuna
onugo dengwe
simba ndawe
onugo dengwe
simba onugo dengwe
tamba onugo
dengwe
simba
onugo dengwe
simba
onugo dengwe
simba
onugo dengwe
simba
onugo dengwe
simba onugo
dengwe
simba onugo
dengwe
simba onugo
dengwe
simba
onugo
dengwe
simba
onugo dengwe
yuhuma
onugo dengwe
mwana wa mama
onugo dengwe
mwana wa senge
onugo dengwe
tura simba
onugo dengwe
tukivuna
onugo dengwe
yuhuma
onugo
dengwe mwana wa mama
onugo dengwe
mwana wa senge
onugo dengwe
simba ndabe
ama mama
tenga ndore
onugo dengwe
simba nugo dengwe
simba nugo dengwe
simba nugo
dengwe
simba nugo
dengwe
simba
nugo dengwe
simba
nugo dengwe nugo dengwe
nugo dengwe
ahigaru yange we
ahigaru yange ndanje
ahigaru we
ahigaru yange
ndanje
ahigaru yange
ndanje dowa nobo yingwe
ahigaru yange
ndanje mukuba subiye
ahigaru yange
ndanje dowa nobo yeye
ahigaru yange ndanje
ahiga tuwa hige
ahigaru
Higa mwananga
Higaru yange ndanga
Kumba humiriye
Higaru yange ndanga
Yogo zowa nobo yinge
Higaru yange ndanga
Ahiga o higa
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 Ahigaru yange we
Higaru yange ndanga
Yogo higa tuwa hige
Ahigaru yange ndanga
Kumba zemiriye
Ahigaru yange ndanga
Yogo zowa yohe wachane
Ahigaru yange ndanga
Kumba subiriye
Ahigaru yange ndanga
Ndowa njoje ndinde
Higaru yange ndanga
Higa o higa
Higa o higa
Higa o higa
Higa o higa
Higa o higa Ahigaru yange we
Higaru yange ndanga
Yogo higa tuwa hige
Higaru yange ndanga
Abahigi bari mutaga
Higa o yange
Yogo ibuta mutaga na mwezi Higaru yange Rwanda Higa o higa
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 Ahigaru yange ndanga
Master Key Ni dita kumona zigase agasiga nyina ya mubyaye akaja kubana n'uwakunda karamata kuri umusore hejuru icuti n'abagenzi mwadukoranije ababyeyi n'imidapfo barabyemeje
Thank you.
yari yaragi zivaga none urashize icyo nari niteze kirashize nitukiri babiri tubayumwe si yo sibimenye kwari ubuzimbe protect your heart muri ndukubabaza uwe ngabire imana ube utababaye nzakurinda kurira muri ndabakuriza I'll go stay with you I will never leave your side I got protect your heart muri ndukubabaza uwe ngabire imana ube utababaye
bashitsi bahire tugira amahoro ava ku mana fashi jambo kugira ngo ubwambere shimira imana iyo yakoranije iyi miryango iyo yatubye tubangaha uyu munsi turayihaye icubahiro kubwibyo icyakabiri nagira nkeze imiryango ibiri umuryango wa Barahiraje Jean Pierre n'umuryango wa Ngambika Pascal baganiriye neza gushikaho bashitse ku ijambo rikomeye ubwe yarubo sabwa ariwe Barahiraje Jean Pierre yagabiye ubugeni umuryango wa Ngambika Pascal turabakeje rero nagomba ndabasabe mbere tubakomera amashyi turakengurutse rero kubw'ibyo ikindi nagomba vuge murabona yabagabiye atabaharuye amano natwe gahise imisore ejo nitwaza muratugira nk'uko twabagize ikindi naco namwe burafise inkumi ngaho canke imisore ubwe bwatanguye kandi ntibusubira inyuma karibu nagira nkeguruka shibira inshuti abaryango abantu bose baje gushigikira iyi miryango ibiri kuri uru rubanza rwiza vuga nti Imana ibahezagire tugira amahoro
tugira amahoro tugira amahoro tugira Imana egome cyane turakenguruke cyane nguko Imana yabigize nguko umuryango tubonye ukatubona mu byukuri Imana iduhezagire kuko se twarondera umwaha witeke vuye ugashashagara none muratugabiye uwo mwaha witeke turageze yo muganza wageze umuganga turashimye cyane turakenguruke abavyeyi biwe turamabonye abavyeyi bayo turababonye nuko nange nimuhire Imana iduhezagire nanuma ijambo bavuze turarishimye nguko twagiye ngaha mukatwakira n'amahoro neza Imana ikaba hagati yacu kuko umuryango wa Nyabiga uri ngaha twese turi ngaha umuryango wase wavumiria uri ngaha ariho Nyambika mugenzi wiwe n'abana biwe twumvise neza yuko mutugabiye kandi turabona neza ibyiza abana bacu ko bo bicaye ngaha mwamugabiye umwana wacu natwe turashimye nejo tuzoza turondere umugeni wanyu natwe muze turondere umugeni wacu nk'uko ubivuze nuko nankere muhire hanyuma nukuri ejo bugacha murakubita gahe agatima neza muze muturabe ndimubwiye ngo muratugabiye ngo mucanye muhe kuruta kurabo umukwe wanyu n'umwana wanyu kuko narikwege tujoja tugira amahoro
se mushinga ntahe waje ugana uru rugo twakubwiye ko twari tukuzi kandi twakwiteguri umurundi bavuze aho kuyu umugeni uhakura n'ibondo reka rero tukwereke inyuma gatoyi tuhatembere kuko twamaze kuba umwe kandi tuguhe nakuki kuki inka aho imbere yawe hari ikintu kimeze nk'uku nyene hanyuma uce uterura nawe muri kumwe aho nyene dushogomange ndakwereke mu kigo genda uharabye kuko twabaye umwe uno munsi turababyeyi basa tugiye kuragirira mu ruhongoro rumwe murakoze cyane
Like the moon and the sun She is worth more than gold Like the stars in the sky She is worth more than diamond She is worth more than silver Special kind of woman Oh yeah Imamaya Bwagwaya Ngozi Chukubunkeya
She's a virtuous woman. Makanezi wanyi diyo ko. Oh yeah. Imama ya bwa ya. Yeah. Ungozi chuku nunke ya. She's a virtuous woman. Makanezi wanyi diyo ko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima.
Yoni ona mi ameni fanya niwe fresh. God is good all the time. Even if yoni ona na oh mimi niko fresh. No wahala, there is Jesus everywhere. No wahala, there is Jesus in me. There is Jesus everywhere. No, I love. There is Jesus in me. He's not far from me. And wherever I'm going through, He is there for me. Oh my Father, You are so good to me. Ninaimba na wimbo mzuri, You're my melody. Nikiwa na wewe, unanibebaga. Nakuita mzee wa favor. Ukiwa pande wangu, ndani awe juu yangu Bwana. Bwana we unatosha yawe. No wahala, there is Jesus everywhere. No wahala, there is Jesus in me.
Ego no. Oh, 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 oh.
Mademoiselle, je m'appelle Kiki, très enchanté. Je suis de ce quartier, Niza Kanyamaze Tuyake. À chaque fois je te vois passer, c'est comme dans mes rêves, je suis un peu fou. Je suis pas sûr tu me comprendrais, je me suis promis d'aller jusqu'au bout. Oh baby, rekari vivanga yacu nous deux. Tu m'en fous, fallait pas sourire, mais ça y est, tu m'as eu. Je te vois, je reste sans voix. Ariko vient se kwifata. Kugwishuka kongukunda. Nobe komana no kwicuza. Je m'en fous, ma belle. N'ugombo nibibi n'ubizonsaza. T'es si belle, munyana. Mbabarire ni wewe nifuza. Je serai le tien, je serai ton miel. Tu seras la mienne, t'es la plus belle. Oh. Tu m'en fous, fallait pas sourire, mais ça y est, tu m'as eu.
Love when our lives begun. for you does fall, and by the grace of God who gave his life to you, I give my own. I give my own. When the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through.
Uhoraho, Mwami Imana yacu, dusubiye kugushimira kuko watugiriye neza. Mwami twatanguye runo rubanza tugusaba ngo ubane natwe kandi uduhe kugira ibihe byiza. Wakoze Mana, twagize ibihe byiza, twanezerewe, imiryango yafashe umwanya wo kuganira kandi baganire neza, bigenda neza. Mana, turagushimiye ko wabaye muri byo, wabanye natwe, kandi ku muntu wese yabaye hano yaguwe neza. Mana, turasenze Uhoraho, aho turiko turasozera runo rubanza. Mwami, tugiye kuva hano turasenze ngo tuzigame, uturinde Mana, umuntu wese Mana umuzigame, twese hamwe dushike mu miryango yacu amahoro. Abashitsi bacu Mwami ubarinde, bashika amahoro miryango yacu, natwe basanga twese udushikana amahoro. Urakoze kwa tugiriye neza, turavuze ngo Mana muri byose izina ryawe rikomeze gushimwa. Tuguha icubahiro we Mana yacu ugira neza. Mwami, ndasenze ngo ukugira neza kwawe gushishikare gutemba mu miryango yacu, ukugira neza kwawe Mana gushishikare kuba ku muntu wese. Mana, ugire neza naba Mwami bakoze urubanza Mana, ubagire neza. Turasenze Mana ngo ubagire neza Mana, bashishikare Mana gutemba mu ruzi rw'umunezero Mana kuva uyu munsi Mana, kuko imiryango Mwami yavyemeje kandi Mana bakabipfundika bagapfundika ijambo ryiza. Turabasengeye ngo Uhoraho Mwami ushishikare kurongora intambuko zabo, ukomeze kubana nabo, baze bakomeze kubona ikiganza cyawe ciza muri byose, baze bakomeze bakubone ibyo bakwiteze ko Mana uzubibakorere. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo niko dusenze, amen. Imana ibahezagire, mutaha amahoro, mushika amahoro. Murakoze.
Ibintu byose bikora.
name.